isikhathi nesedlule ngaba umuntu obe nokuphoxeka kakhulu othandweni benginomama wengane besiphila kamnandi naye kodwa kuye nje kwaba khona usathana wangena phakathi kwethu watholakala engazuthi sesifuna ukuba yidlanzanyana kuyena angazi ukuthi mhlambe yini ayengamene elisile nabala waphumelela kusenza sibe baningi sagcina sesihlukana-ke ngaleso simo esinjalo so young